leo usiku wa leo Rangers watawaandaa Benfica kuanzia saa 2 na dakika 45. West Ham watacheza na Freiburg, Atlanta watagaragazana na Sporting miongoni mwa mechi nyingine kwenye kiwambo cha runinga yako.